Ikaze ni kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira hano makuru mu Kirundi tuhera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize abana b'abarundi bagiye kurondera ubuzi mu gihugu cha Tanzania ngo bakoreshwa ibikorwa bisaba ingufu bigizwa hanini no kurima abirukanywe basigura ko bajanwa gukorera mu turere tubujijwe nko mu mashamba cimeza atungiwemo ibikoko imbere ya stade Intwari mu gisagara cha Bujumbura hari gice kibangamiwe n'amazi mabi bibaza kwava mu tuzu twa sugumwe two muri zone ya Rohero ibyo ngo biramaze ukwezi kurenga vyifasha uko abantu basaba ko vyokogwa mukanya muca mubikurikira mwidonito Dasubiye kubaramutsa na impejeje kubabwira yuko ibikorwa bisaba ingufu nyinshi nko kurima ari byo bikoreshwa abana b'abarundi bagiye kurondera ubuzi mu gihugu cha Tanzania bamwe mu baheruka kwirukanwa muri ico gihugu bakakigwa n'ikigo citaho agateka k'abana Fondation Stam gikorera muri commune Mabanda mu ntara ya Makamba bamenyesha ko bajanwa no gukorera mu turere tubujijwe ahari nk'amashamba cimeza arangwamwo ibikoko n'inkuru tubaza omehandu wayo
twararimwa batanora n'imyumbati
baba kubise gosi
mu masaha y'ijoro mu mwijima nkako munyene baje abushwa urubibi Burundi buhana na Tanzania niko abo bana binjizwa mu turere baranguriramo imirimo igizwe hanini no kurima ibikoko uyu mwana avuga ko bibavuna
bashihiye ku boss muhijije cyigitagata acha adutwara mu saa sita y'ijoro ngo kugira ntibadufate abapolisi bagiye n'amaguru twashyitse amaguru yabyimbye harimo ku munani cya tubwira ngahano kwinjira ngo mu iporo rihuze imvugwe ngo niho hari amahera
acha aratwinjiza mu ijoro re
ibikorwa twakora byaraturuhisha gose uhagenda mu ijoro ntumenya iyo wa ciye ugwaye umubosa akuzanira ibinini uhamira naho ubugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa
mu kibira gikingiwe cya mvugwe kiri nko ku birometero vya baba canke birenga gato 150 uvuye ku mutumba wa Nkaramanyenye komine Kayogoro ukinjirira mu kigwati bita Majengo hafi yahitwa Kigadye mu gihugu cha Tanzania nico benshi muri abo bana bafatigwamwo ikibira kiri buryo ufashe ya district Kabondo uvuye mu yitwa Kasulu urenganye kigwati bita Nyamidaho harinzwe n'abajejwe gucungera iryo chamba bita Bagemu ico kibira kirangwamo amasoko make y'amazi abakirimamwo benshi muri bo mbere usanga arabakozi basanzwe bababwiyibe kuko bitemewe n'amategeko bahurira ku iriba rimwe ari naho abo bacungera ico kibira babategerera kugira babafate nk'uko vyashikiye uyu mwana
hari asa 10 z'umugoroba turi batatu tugiye kuvoma turagenda nyene buke buke tugenda torera gu nabo bari mu ishamba nyene bahuye n'ubupira bambaye amapantaro nyene yabo ningo binyegeje mu biti tugira tubashikemo nyene twe tubona baravundurutse batwirukako abahungu babiri twari kumwe bace batera biruka handi nanje caniruka hiwanje bose baca banzako biruka ahantu ku gasozi bafise n'imbwa imbwa rero yangumi inyuma ntiyanjya mbona nyene ngo nabasize cyaninyegeza hano yambwa cikumihuga cyambona banjeho bankubita amakofe yomujisho hacaraza afande nyine wabo ngo dogome himbiya aho nyine acasohorora imbugita ngo ndagukureho ngo gishyata cy'umunsi kirenge cyamvuga numbabarire aho nyine acahura yakabezi mu mufuko acaraza andoda ngaha mu ivi umwigisho gihirenge no ngaha mu nkokora ni nkoni nyinshi nyinshi acambwira subira wiruherera no guhagarara atabyo shobora
yongera koko muri ayo mabi bakoregwa hatabura n'abapfa
baca bafata imihini yisuka badukubita mu migongo barakubita barakubita bakubaza dogo vuga ngo Tanzania hararyoshye ngo Tanzania hararyoshye vuga sinzohaheba sinzohaheba bagemo hariho wabishe umwe yarabagwanije bako baramufata bacha bamuhubita
Mubezi, konga haku matini, acharapa.
David Ndengeje, umuyobozi w'igisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango, mu ntara ya Makamba, yibaza ko abo bana bakoregwa ayo mabi, kubwo kutitwaza impapuro z'inzira.
Abo bana rero, benshi bagenda aho mu cha Tanzania, bagenda baca mu kinywabi. Baciye mu kinywabi rero, n'uko ko atampapuro zibaranga, bafita, ziberekana muri Tanzania, n'icyo gituma hari anye, barenze basaka mu mihana. Yo muri Tanzania bagasanga abo bana basanze bariyo batafite impapuro zibaranga cyo gituma bacha baba babiruka ko bakacha baza mbere n'udufaranga baje bakoreye bakacha bazi bakoboka atadufaranga baje bazanye
twipfuje kumenya uko intwaro zo turere duhana imbibe hagati y'u Burundi na Tanzania zikorana kugira zigwanye yo mabakoregwa bana. Simon Pierre Nyabenda aramutse wa commune Kayogoro asigura ko ayo mabakogwa n'abagizi banabi
ayo mabakoregwa bo bana si intwaro ibigira na abagizi banabi nkumbure wabahuye zira ico duhimiriza gusa nk'ikubaciye ubwenge turabasaba yuko iyo bagombye ku Tanzania bo twari byangombwa bagaca mu nzira zizwe kuko abana bo ni tubakundira ko babajaye kuko amutwo tera abo bantu sakandi nuko burya ni igihugu tavukamwo burya nta mutekano ukwiye ukibayemo naho ukunguka cyangwa ukaronka amahera menshi uri mu gihugu atari kiwawe nta bwisanzure ufita nibagume mu rugo barondere
iyo abana badashika n'imyaka 18 bafashwe aho mu gihugu cya Tanzania kenshi gihano bahabwa no kwirukanwa muri ico gihugu ariko abarenze iyo myaka abo bakirirwa igihano cyo gufungwa nkuko vyemezwa nabo bana.
Arakoze Omer Nduwayo ibarabara gitiriwe kwikukira ku Burundi mbere yariko harasubigwamwo ikibuga Stade Intwari hari gice kibangamiwe n'amazi bibaza ko ava mu tuzu twa sugumwe two muri zone ya Rohero abahaca canke abari hafi basanzwe bahakorera bamenyesha ko ivyo bihamaze hafi ukwezi vyifashe uko bagasaba yuko vyokogwa. N'inkuru tubaza Evariste Nzikobanya.
Icyo kibanza kirangwamwo iminuka idasanzwe kwibarabara yitiriwe kwikukira ku Burundi kiri hagati ya Stade Intwari n'inyubakwa y'igorofa yitiriwe Amahoro Peace House mu Cyongereza. Muri icyo gice ibarabara rirangwamwo ibinogo ivyo navyo vyuzuyemwo amazi anuka cyane afise ibara ryirabura. Hafi y'ugwinjiriro rukuru rwa Stade Intwari iriko irubakwa nihayo mazi mabi anuka dudubiza ava. Bamwe bakabona ko ayo mazi anuka yobaturuka mu tuzu twa sugumwe two mu mazu yo muri quartier Rohero. Abaca n'amaguru muri iryo barabara bashitse muri ico kibanza kirangwamo amazi anuka baranyaragasa bifashe ku mazuru kubera uwo munuko co kimwe n'abahacisha imodokari zirimo kwasigara kubera ibinogo biharangwa naho badashima kugira ico bashikirije. Umwe mu bakorera hafi y'ico kibanza avuga ko umunuko uva kuri ayo mazi mabi n'ubwiherero abariko barubaka Stade Intwari bikora ko biri mu kubomora.
Ayo mazi aradufitiye ku kibazo kuko aranuka cyane naho turi ngaha anye ndahirwa kubera mu gutonda kugera ku mugoroba naho umutima wasibye kanatsinda mbere hakaba hari na toilette ngaha imbere yacu harimo amaresitora. Iyo twarete ntabwo izibiriye neza n'ibinogo amazi yose imvura iguye ahereramwo banayinjiyemwo canke yaguye cyane igakinuka cyane tukabura amahoro tukabura ukuntu twobigenza.
Uwo mukenyezi akavuga ko ubwoba bwo kwandura indwara ziturutse ku isuku rike ari bwinshi cyo kimwe nabo bakorana agasaba ku kigo kijejwe inyubako ubuha coza gusanura uwo mugendo twari ibyo bicafu ku buterere ivyahuha bitarahuhuka.
Kugisaba baze bazibira ivyo binogo biriko birajamwa amazi kugira ngo abantu bameregwe neza niki gihe kiri nibi byiza biriko biraduka kugira ngo natwe ntituzofatwe bivuye ku mazi mabi ariko araza ngaha mu gisagara.
Abaca bakongera bagakorera ku ibarabara ryitiriwe kwikukira ku Burundi bakababazwa n'ingene haheze ikiringo kirenga ukwezi ibintu bimeze uko mu gisagara hagati na cane cane mu kibanza kiratiro nk'ibarabara ryitiriwe kwikukira ku Burundi.
Arakoze na Evariste Nziko Banyanka. Turabandanya nano makuru twabateguriye. Ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo rirashima kubona haheze iminsi haboneka igitoro cyo mu bwoko bwa essence ariko kandi rikagira makenga kubona amazutu ataboneka nkuko essence rikiraboneka iryo shirahamwe kubwurirongoye rikabona ko nibijanye no kwandikisha ku buhinga bwa none kugira abantu bashobore kuza baranywesha igitoro ngo bishobora gutuma haba ningaruka ku butunzi bw'igihugu
abantu bari bashimye babona gahembe kuko igitoro gisanzwe essence kiriko kirabone ku muntu akanywa mbwa makenga yabandanije kuko ntibyumvikana ingene igitoro cha mazutu gishobora kubura mingo cana niranye kikabura kandi nkizo ngaruka bijanye no kubura ya mazutu urabona harimo twaze gukoresha mazutu nyinshi zisanita ariko zirakora ibijanye ho na transport kuyunguruza kubidandazwa kw'abantu benshi transport en commun bigumana ibibazo byinshi bikaje bigira ingaruka ku biciro uburavye ibiciro by'ibidandazwa byo kubaka abantu benshi kwera mazutu yabuze amashanti asanari nasanari yari karahagarara kubandanya abantu barahagaritse birafise ingaruka kuvuga ubutunzi nyine ibyo bidandazwa bishikira mu gisagara bikaza kunaniza bya biciro mubona ibiciro biri kuberaremera abarundi haba ku masukari canke n'ahandi yigira kabiri mwumva tuti none ubundi ho bari kuba bashaka kugerera igitoro ku modoka ni ibintu bitoye kumvikana kuko burya ico bita consommation kugura biteza imbere igihugu kugura igitoro cinshi niko uterera ama taxes mu kiga ca leta irashobora guhagarika rera ama initiative imwe itari liberté économique ubutunzi bugahagara kuko urabona umuntu igihe bavuga ngo igitoro ngo ntikirengaha kandi afise ibyo ashaka gukora byinshi bigaragara byotera ibibazo ikindi abantu bimbira nuko badashobora kujamo igituri rugasanga abakironka rero bagene kurunga sa cinshi n'abantu kubera igihagararo kumbore ugasanga abantu ariko barabura ugasanga biza bimwe rero by'igiturira abantu biruka kuja kurondera aho babikora hirya yeje ugasanga bimwe byo gufya magendo birasubiye abantu biruka hirya no hino ugasanga birazanye ibintu mu gihugu bizana amananiza uretse ko nuko abantu bashaka kuvira bati none imodoka zozaza ziva ruguru SK bandikitse Bujumbura gusa mbega ibibazo byinshi abantu bibaza kuruja n'uruza rw'amamodoka amashasha zoguma kugwa zomanza kuyandika canke niziri mu magarari canke na hehe abantu rero bibaza byinshi nico gituma ku bijanye na communication gouvernementale hategereza guhinduka kuko ibintu nk'ibyo biza kuzozana ingaruka ku butunzi bw'igihugu ingingo nk'izo ziba zikwiye kubanza gusigurwa hejuru izo n'ingingo zigira amahinduka ibibura ry'igitoro cy'amazi tubyo kuvuga ngo kubagira ego sope birashaka kubikora nka agence gouvernementale d'exécution mbwa bisigurwa niho tema politique n'iryo hejuru hakaba diba mu nama nshingamateka bakaza abanyagihugu bagasigurirwa niyo demokrasi.
Ano makuru tuyasozerere mu makungu imigambwe itavuga rumwe na leta y'igihugu cha Guinea ivuga ko yamiriza intwaro z'imfata kibanza zidahera nkuko biri kuri Africa News ni nyuma y'imyaka itatu habayihirikwa ry'ubutegetsi bwa president Alpha Condé Mucho Ornera arabitubwira.
Plus de trois ans après la chute du président Alpha Condé, du coup d'État orchestré par les forces spéciales guinéennes,
mu gihugu cya Guinée, nyuma y'imyaka irenga itatu, hakuwe ku butegetsi Alpha Condé, nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi Colonel Mamadi Doumbouya, akaba ari wacaje ku butegetsi ku gerekezo ya gatanu, ukwezi kw'icenda umwaka wa 2021, amadidane n'amakenga bibandanya kwibonekeza biturutse ku bategetsi baguma bashirwa mu mabanga kandi atanikiranga misi cy'amatora kirashirwa habona Fode Barde ari mu mugambo utavuga rumwe na leta ico gihugu avuga ko yamiriza gutubahiriza ibijanye n'intwaro mfata kibanza avuga ko afatiye kubyashikirijwe kugerekezwa gatanu kwezi kw'icenda umwaka wa 2021 agafatira no kuvyo babayemo abona ko iby'indongozi ziyemeje bitashizwe mu ngiro ko kubahiriza gato ya kazi na muntu ingingo yo gushikiriza ubutegetsi intwaro ya gisivile yari gutogwa imbere y'umwaka wa 2024 nkuko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Je ne sais pas kibanza mu biganiro vyabaye n'umugwi CD yawo mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2022 umushikiranganje wa mbere we yamenyesheje ko bigije inyuma itunganywa ry'amatora gushika mu mwaka wa 2025 uwo atavuga rumwe na leta abandanye ashikiriza akababaro kiwe kuba bizeye ko umukuru w'igihugu yubahiriza ivyo yari yemeje ko ataduha amatwi abazo musaba kuguma ku butegetsi ikindi ngo giteye amakenga muri Gine n'umutekano muke kugerekereza 27 ukwezi guheze abasirikare ngo bahakanye ko humvikanye amasase ikonakri no musi rero ngo ubwoba ni bwinshi ikonakri aho ngo haguzwe n'ibigwanisho atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko yizera ko ibyo bigwanisho byo bavyaguzwe kugira bitegurire kugwanya ibikorwa by'iterabwoba ariko ngo hariho ibimenyetso bitabesha ku munsi ukwikukira kw'igihugu ca Gine kugerekereza bya kabiri ukwezi kw'icumi umugwi wari ufise ibigwanisho byiteguriye gucira umuriro yari ingabo zonyene zidasanzwe nkuko aheraheza avuga watavuga rumwe na leta y'igihugu ca Gine.
L'opposition en Guinée dénonce des entraves à la liberté d'expression et des cas d'enlèvement.
Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi nahatuyagarukirije nkabandi bashimiye kubona mwadukurikiye ndabifurije no kugira ibihe byiza.